Musi Dr. Yuen, Chef Smith, and Evangelist Runyamenum Aneyaza, Omane settings. Unyan Shia, Evangelist Aquadena Mintia, Aquadename, or Yazacha Petupre, and you tune enyin tumuchina
wa ohwe banjesa akodanyam
hwe obi otumi kaso ko Cote d'Ivoire koyie program na Cote d'Ivoire afo mpese obeba wonso a wonte brofo wonte french enti kasa be na woni Cote d'Ivoire afo de kasae
Cote d'Ivoire koyie program ifi Cote d'Ivoire ba Ghana Cote d'Ivoire afo so ma memba ibi sasa de wo so sofo Ghana nyame so na Cote d'Ivoire nyame so
ebia na wa hia zanfo beberi be wonya hunu azan bia wo ye professional osofo akwadanyam untumi no akwadanyam timi fa microphone no oprititi asofo se osofo bi ode apo ya kwankyre sofo bi ose brabeji kubenum ya kwankyre sofo bi ose brabeji na oprititi ase sanuma ne nya nokre be ono nso opriti a aya wo ka sa de ma no e de ya kwankyre ma nipa se otibi kra ka se wo bompa ye gu kube so e ya kwankyre ma obi
Yes.
Oh, my mother. You are from Uncle hypocrite. On canocre. Usia for the moment for some will quab in Jim Cacao by Jimba. Aquadena Messino be Huchereno, Zumla, you need be Huchereno. Anno born Pia Mani Pano. Yentia, you will see a tea, would you tea?
Your program, the Zumla, you need. But the Cano, but we are the problem. Yes, Aquadena, you will problem social boy. The Zumla, 5 months in Piamaca. Hey, I mean, no, for our brochure, so I'm 500 Ghana cities. I yet to take 500,000. The friend, I would never the China. Oh, so, Michelle, Bombay.
Jadio, a jadifono medidra, or my son or many moon fifty, Edu Mujetri, a breom, almost shabby, Yarema, was some moon fifty, a brain, Mujenia Sodia Homadachi, Edidra, a many sika, Ayera Afre Murano. Oh, so a bompire movie, so we'll be in Conco PSS, Sicana, will be a son and moon fifty, a jumapeno, or be in copiers, and Tinipana could PSS canis of first canoe, a dancier. Let us say Nipano, son and moon fifty, a jumano, or not you in Yancopon, Tanfuan, or Yancopon, or Nibiana, or only Sicaira, Zumlaonia. Pisono. Also now born Pia Mazum Lion in his air, Uncle Pio Bisica Yasasso. Nanipan Sica and Yono Yamen nonana, a sofo, Azamu Pluma settings pa. A quadanya video about coming here, or the moment video we. On one Casa A didn't want printy pictures, he be obi or yargo, and what printy pictures he be say, Sana say any panevu, and on no born Pia Mani Pani in Yanni Bankum, or the moment video
answer. Atai osebra mi ma me wo ye mi ensa be ma ba ko ma bi e mi dia no o de mota ko nya sedem ya traba ti ya tous mi mi ya na bua no paya ko na mpisa se furu no wai wo se bra mi tumi wo so am de ko ma kira na so da so da mpa no cho hwe wa na mse ne sasa ko tamba bi ya no da wa da wa ki mi ko di wo ni ya de ba hit ya ka ko so so akata na so yo basa ntimi bi ya ba hit de bra se mi hwe Papa, I dig up when I'm not by it to the finish. Yes, really say, ah, Madame Catalan, yes, you said, Daddy, Lazarus, we, Ocasso, what that you. Papa, not a friend in our soul, but with him, what that you, we penamino,
okay.
Massa, to be passed up by the way, and I'm a full hospital bed, and I'm deaf from so flat. Papa, we pray us with them, Prince. But TM is a new talent. Let me get up from Palace of Fun. You can have any pair of work done.
Ah,
but you also listen here with done. The passing
that you
know, and
okay.
And you should be a woman, and you know, the children are coming, Papa.
Chairman, chese waya na bi nso be dada mo pan waya na bi nso de mo be wura settings mu amomo agine dia ma wanya ho no agi mu sika wo ne preaching ase no waya na bi nso be yesa wanya ho akoprinting wo akoprinting papers ne mani kuta no kuntan e di di ne ho adanse se wanyane ni sofo wo de yate nipa na wanyane no no wawu ana wasan wu ana ana odaso wankwam odaso wankwam ye pese ye hu no na ye hu ye kona busuam ne ye fifim ne ye hu time o yare ye because abusuani mu no e de nipa bi me akasa me ma blogger se de akiri se e yampa e be ye nyam se sofo ye nya wudin bo ye be kasa wa yade ye be di hu adanse ye bibi san su si yanka gana ni na bete se sofo bi anyane obi afiri ofuom enya no kurenti wo ankasa na wudi hu adanse ye san se wu preach o ha obi antimi me stop o se me yanhwese ye kure enti eno anse wodi kɔ na wodi daa daa nipa yɛmfa no kure entwe nipa adwene mere kristo ne gyae saa atoro ne nkontompo ene hunu huna no akwada anyame ebrichi wo so brichi wo monten so no kure ba kokure ni mu ɔno obi wo brichi no no ankasa edi adanse ma ne ho adanse de nka wo ye wo nipa na na ke nipa ankasa edi ho adanse akwada anyame odi nkampa ye na ɔno no wanware da wanfa mpena da ne adeade no ɔno wo starti ne nyame dwuma emanfo ne di ne ho adanse ɔno na hu na bontempo wo be hu na bontia na wo kanyame sema nipa twa ne ho ahia wo nyane wu fo physical ma edi adanse ye na ye di ho adanse bi obi ani nsem wi wa be fa din no ana wo de wo ankasa wo di wa dance ye ei sofo akwada nyame na otimi kogyna wo se wo pirichi aya wo ba be ye nyankoma de yisika wo be so de ntoma bi akuri ni ti wo de ntoma ne kata ne hu se ya wo be hu se sika na wo yi no sika na kasa de hyene trouser hyene hu no wo yisika na agu papers na watete nani papers ne wo ase wo be hu se sika ne gu ani enti wo bie so abeka se ni na yisika da bi aya na papers e ye den egu ase nanso owie saa ne oma na onkyere mu nkyere wo mu o ma nipa ni gidi se ono na ye saa nsankyere ne nyankopon hu ne ma na ye saa nsankyere ne no iti so ye saa ne oma ni wi a wo be hu se waka akyere mu se saa nsankyere nyankopon ti ma na ye saa nsankyere ne nti ono odi nsuo kura gu fom na ye konfo ye bosomfo na obetia mu a obetime twa hwie wu ne de na wo kyerɛ wo mu se kyese tumi na wo de ye saa de ma na nya azan ne mo ono ankasa na nyankopon ma ne saa tumi na wo de ye saa iti se sofo akura nyame ena monten so na se manfo ka ne ho asem de mo ka ne se e sofo de wa bin pan edi nti na mo se wa bin de nti mo se wa bin ne se saa nyankopon de na wo ye no wo nkyerɛ mu se ye azan wo aya wo ma eto nipa ne tirim se e nyankopon honhom wo de ama na wo de ye saa inti sisi ya wone akonfo no hana ya azan wo so ko yi akonfo ne to be wo ko ya wo manipa be gi wadi wo saa kwan na so inti wo wo ya azan kra me si Dr. UN ne azan fo no mo gana he akra nya me na fa mu ni na adwuma mu wo kire se awurade wo di proba azamu atrof ono ankasa edin akwada nyame na da ne so no enye ono ankasa ni din o eya akwada nyame bi a obekan nyame sema no ye very powerful en osra ankasa wonne ba ya wabako ana we na ba be fa akwada nyame ni din no ana odi preach wo din nim me ni problem ho bet obefa din no onse ye osofo morgan a morgan so aba be ye na dwuma kɔ wa ma ne nkɔda akwara nyame weye o wa ma ne nkɔda na wo tete wo mo no ba ko afadi morgan ni so
Yo busa kenya tia se kemi ni mafanyi na
Kodi chano
Mimi pichi koshia mibedi edamechi Ma mato koshia ya nwa
Ok
edamechi nibe soma eki na mde toho
Magana
na
Mimi
pichi Chesa orona piki ya kure nyemi dino Ano wama ni nkura anu baku nswafa mwoga indi Ansho bema baku wafe kwa siye uwansu ni pe Akwada nyame eba bonti nso babi pichia Obi pichia wane saa ni nkwada mwoga ni Yefrea akwabi komanda wana senende Wane ni nkure ni nashe shahu nse ye kwa Ye kupichia beise yibese Una be shafo debo asinti ni nkwada miensa no Opirichi wia omuni na jia fodebo Obi omuti mi pichi be 30 minutes No ma jia fodebo be 3 hours because ne nkwada ni weba omutimi preach we ne nkwada ne se mama ma mantam kro because afordable ne mebre so no me nya dodo be weba ye nya dodo sika me se omoye business ne azane setting free ne kro uyo nipa na ugina baabi ehu sa kwada nyame abehyehye speakers ne nkwada ne gina ho preach ya hwe na wankwa nkogina ho kutie atro ne nkontomposem musika no ope mo japade mo kakra ma masem fifire nya na no ope me se mo hwe ye na kwada nyame gina baabi preach ya mankogina ho sem kutie no wo ya azan wo de mamu mu afode wo de mu kogina ho pa mo de mu tie entro nsem obeka se nsem obeka men ka wa ha obo mpa ye nso mu bia nso se mehye 3 days mehye 3 days mehye 3 days
papa me ma ne 3 days 3 days na ka wona bia frɛ no
bi mɛtuma frɛ wa bɛdida
yo
mɛbɔ mpa ya ma
okay
mɛka cho so problem with my just 3 days na nsa
ɛfa me nsa na mse kɔ me ma 3 days sampara
tɛni akɛ azani atro ni nkontompo menia gye wa home kakra fa no kɔre ye adwuma akwara nyame a wawu anya ne baabi ko ne din na wafa wo didi din ne ho bet wo de odi nkontompo ne azan na ye adwuma no menu amana kure die mera wafa na azan na dos osofo akwada nyame mamenka asem nkyrew na na do dankwa akofu ado ka asem bi osi ye man se ye ntumi nye ne ye a mo ma ye nsei no ye nyan to ho saa na enkyire mane mefa e bia no mo do betima ye ne ye akwada nyame sofo akwada nyame ye wanya ne baabi ko beye adwuma pa ne din a wabefa no se wontumi nye din ne ye enye nyame adwuma ye a hwe na wansei din na nguhu fin anya azan yo mana ansei din no mepa chew wodim se nipa bebrebe jini di se wona ye de re akwada nyame no wo sa na o ka kire nipa wo wo de adada nipa bebre me mepa ye adwuma se mo se mo beba me so momra ma ye ready am fair ready for you azani atoro no mi se mama tu abie aya na nipa bi dwen se oye na ye ya sofo enye obi na ye sofo oya azan oya otrofo o ma no kure nya adwuma